igihe urwaruka ruri mu migambwe itandukanye goja hamwe rugashinga imigambi mikuru mikuru ngendegwako rugacha ruyitwara mu migambwe yabamwe bamwe bose kugira ngo umugambwe wari wo wose uzotsinda amatora iyo migabo n'imigambi ijana kuneza y'urwaruka izobirimwe aho bari buryo bwiza bashoboye gushikira kuko baraheza bakabwira bakuru babo bati mukaba mukeneye amajwi ngiyi migambi y'urwaruka urwaruka natwe turi benshi duca tubafasha kurondera ayo majwi.